Umlando ngesibongo sakwaZulu. Isibongo sakwaZulu sasingaziwa ngaphambi kweminyaka yawo-1600s ngoba ngaleso sikhathi yayingaziwa indaba yezibongo. Kwakusagqame kakhulu ukufuduka. Lesi sibongo sivela kumaNtungwa Nguni. Lokho kusinikeza umqondo ke wokuthi lesi sizwe sivela eNingizimu neNtilasifali njengoba cishe sonke sazi ukuthi onke amaNtungwa Nguni akhe kwelaseNatal aqhamuka kulesi sifunda. Lapha-ke sizogxila kakhulu kumalandela nokunguyena inzalabantu nokunguyena okugxile kuyena umlando wabantu bakwaZulu ngesibongo hhayi ngobuzwe. Umalandela kaLumazane kuthiwa uzalwa nguLumane kaMnguni kaGumede wayakhe laphayana ngaphesheya komfula uMhlathuzi egqumeni lalaziwa ngokuthi kuseMandawo. Wakha umuzi wakhe wawubiza ngokuthi kusodwini. Wakha lapho ngoba efuna indawo ephakeme. Kodwa akahlalanga isikhathi eside ngoba wabuye wasuka sengathi amabombo wabuye wabhekisa emumva. Wawela uMhlathuzi wenyukela ezindabeni zaseNkwenkwe. Wawela umfula owaziwa ngokuthi kuseMfule. Uma wedlula kancane edolobheni laseMalimade, wedlula njalo bawela ezintabeni zasemthonjaneni, behlela emthonjeni womkhumbane, bedlula uphathe baze bawela umkhumbane. Lapho sibona sengathi uMalandela wabona ukuthi usefikile eKhenani, ngoba-ke kabange esadlula lapho, sengathi lapho aze akhothamela khona, eshiya amadodana akhe agqamile okwakungoqwabi omdala, nomna wakhe uZulu esandleni sikaNtombela kanye nondlunkulu wakhe unozinja uMagwabini. Ngaphandle kwasodwini ingonyama uMalandela yaphinde yakha inqwaba yemizi esingabala izimpungutshane ophindweni kwankomonye Ndlovana neminye kwankomonya manje kwaziwa ngokuthi kukaNobamba. UZulu kaMalandela ekukhothameni kwamalandela kwasala kwaba nombango phakathi kukaqwabe nomna wakhe uZulu, lawa amadodana kamalandela kaLumazane. Imbangela yengxabano kwakuyizinkomo eziyinyoni kayiphuli okwakungezikanozinja unina wabo. Lezi zinkomo ezibangwayo kwathi ngesikhathi uMalandela esekhona undlunkulu wakhe kwakungumuntu okhuthele kakhulu. Wayethi uma enza imisebenzi yezandla abayifunayo bemnikeze, bamnika izimbuzi yena azishintshise uma seziziningi izinkomo. IsiZulu sithi inkosana kama indodana encane, nakho-ke noZulu wayeyinkosana kunina unozinja. Ngalokho-ke unozinja wasikela indodana yakhe encane uphawu kuzo zonke lezi zinkomo zakhe kanye nezimbuzi. Phela kuthiwa uQwabe wayengenandaba nemfuyo, wayekhonze kakhulu ukuzingela. UQwabe njengendlalifa kayise uMalandela wayelindele ukuthi uzodla konke okuyifa likayise ebala nezinkomo zikanina. Indaba izosuka-ke ngesikhathi sekukhotha uMalandela, lapho uQwabe sefuna ilingelo lakhe lobukhosana kwaphinda esika esawu noJakobe basemandulo. Ngoba obekungokukayise kodwa hhayi lokhu ngoba engenakuthola lutho efeni likayise. Kwamthukuthelisa kakhulu lokhu uQwabe. Ekushoneni kwamalendela abafana bakhe uQwabe bashiya kumna wakhe uNtombela kaLuzumane nondlunkulu wakhe. Ngakho isinqumo samchitha uQwabe. Ngalokho wadikila wahamba washiya ikhaya walibhekisa ngasolwandle wayokwakha ngasezintabeni zongoye eduze komfula uMhlathuzi. Abantu ahamba nawo uQwabe bazibiza ngokuthi ngabakwaQwabe. Nezwe kwaba ngelakwaQwabe. Ukuduba kukaQwabe kwanika uZulu ukuba asombuluke abheke abantu bakayise abase beshiwe ngumne wabo, waduka nezwe. Ngakho-ke bonke bangabakwaZulu kwase kungukuzaleka kwesibongo esidume kakhulu sakwaZulu. Nendawo ababakhe kuyo yabizwa ngokuthi indawo yakwaZulu. Isuka emthonjaneni ngaseNingizimu iyobanjwa izintaba zaseBanango enyakatho, kanti nasempumalanga lalidiya ngomfula uMfokozi emhlophe. kwakungeni la kwaZulu lonke leli. UZulu uphinde phakathi uphile phakathi kweminyaka yawo 1627 kuya ku 1709. Akukho okukhulu nokubabazekayo esikuzwayo ngoZulu ngaphandle kokuthi ungumqambi wesizwe sakhe sakwaZulu, nokuthi wabe eseziqamba noma ezetha igama elisha elisakubhinqa umne wabo uqwabe lokuthi ungunkosinkulu. Nanamhlanje uma wela umfula uMkhumbane ngasesangweni lomuzi kaDingani, uyalibona idlinza likankosinkulu lowo onguZulu, indodana kaMalandela noLuzumane, uPhunga noMageba. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi ngobani uPhunga noMageba. Lawa ngamadodana kaZulu awashiya emhlabeni wakwaZulu noMageba. Awashiya emhlabeni wakwaZulu sebeyisizwe sakwaZulu, hayi isibongo nje. UPhunga noMageba babengamawele uZulu wawathola kuNdlovukazi uNozidiya. Kwase kuqala kube namakhosi abusa izizwe zizimele futhi. Kula madodana kaZulu, uPhunga akabanga naye ozomlandela ozalwa nguyena. Ukuthi kwakwenze njani nathi akasiqondi. Kodwa isikhundla sakhe sathathwa ngumna wakhe uMageba. Okubaluleke kakhulu ngoMageba ukuthi olibeni kuphume esinye isibongo esagcina naso sesisikhulu kakhulu, leso isibongo saseMambatheni. Ngendodana yakhe uMpangazitha, uyise kaSotshikazi, uyise kaNdaba, uyise kaShandu. Lena kwakuyindlu encane kaMageba ngoba indlu enkulu yilapho kuzalwa khona inkosana kaMageba uNdaba. Bonke babebusa ezinkalweni zaseBabanango ngoba namadlinza abo atholakala esakazeke namapulazi abalimi abamhlophe khona kulesi sifunda. Kanti elikaPhunga lona lisepulazini elalaziwa ngokuthi Hill God number 258. Kanti elikaMageba lona litholakala epulazini ePandersgraaf number 184. UPhunga noMageba babezalwa nguZulu kaMalandela, kaLuzumane, kaMnguni, kaGumede, ingonyama uNdaba kaMageba. UNdaba indodana kaMageba okwathi esekhome yathatha isihlalo sakhe sobukhosi. Esikutholayo ngoNdaba kaMageba ukuthi nguyena owaqala ukuzwakala ngokubuthwa kwamabutho. Sizwa ngebutho lakhe kwakuthiwa ngamankankani, kanye nelinye okuthiwa ngagwadlu. Esikuzwayo futhi ukuthi wayengagcini eyinkosi nje kuphela, kodwa wayebuye ebe inyanga yezulu. Kuthiwa kwakuthi uma kunesomiso kuhaye ihubo likaNdaba elithi uNdaba uyinkosi oho a oyeha jikilijili. Bathi noma kanjani lalina izulu siphele isomiso. Bathi yinsizwa eyayinobukhulu ubuhlakani, kanti nasebusweni ibukeka. UNdaba wakha imizi yakhe eminingi, kodwa mibili eyayibalulekile kwango waseMqekweni owaseNdlunkulu kanye nowaseGazini, yilapho okwakubulawelwa khona izinkomo uma kunemikhosi komkhulu. Laphaya emzini waseGazini, inkosana yakhona okwakunguXhoko bekanye noShwankeni owazala indodakazi uNtopho, yena owazala uMehlala uwagcina egane esenza ngakhona kaJama. Kulo muzi waseGazini kwaphuma abaseMgazini oNtshangase noBiyela. Siyobuye ngokugana kwendodakazi kaNtopho uMehlana, igama usenza ngakhona, kodwa bezalana. UNdaba emzini wakhe waseMqekwini uzale uJama kaSithuli kaNkombane waseMambatheni. UNdaba wakhothama ebuse isizwe sikayise ngobukhulu ubuhlakani. Bathi ayikho inkosi kwangaphambi kwakhe eyayinobuhlakani njengoNdaba kaMageba kaZulu, ngoba siqala nokuzwa ngaye ngokubuthwa kwamabutho okusho ukuthi wayesenempi ehlelekile. Wakhothama undaba washiya indodana yakhe uJama owayengowendlu enkulu. Ngakho-ke noma emncane ngokuzalwa kodwa ngokwendlu nguyena owaba nelungelo lokuthatha ubukhosi emva kukayise. Omama nomkabayi kaJama ingonyama uJama kaNdaba bathi kwakungumuntu omfishane kodwa okhuthele ozazisayo. Bathi ngumuntu owayenolaka eshesha ukucasuka, wayengenandaba namuntu. Bathi wayethanda ukudlala ngomkhonto. Wayekukhonzile ukuciba kangangokuthi esabusa wayedlalela nasecibeni abantu bakhe. Kwaze kwakhuza amadoda amadala wawuyeka ke lo mkhuba uJama. Ngiqale ngokukhuluma ngesilo uJama kaNdaba ngoba phela kunguyena yise kamama nomkabayi. Lezi zintombi zazingamawele. Ngokwesiko lesiZulu, ukutholakala kwamawele kwakusho omkhulu umkhokha, ngakho kwakufanele elinye lamawele lendiswe. Manje umuntu okwakufanele akhiphe izwi kwakuyinkosi uqobo. Wabikela uJama ngalokhu kwasengathi uyakuzwa konke abakushoyo. Kuthe sekufika izwi lokuthi asho phela ukuthi ngumuphi umntwana ozoganiswa igadi. Wacela ukuba balethwe kuye azobabona bese esho ukuthi kubulawa muphi kulaba bantwana. Esikhundleni sokuthi asho kulindelekile, wawaqamba amagama amawele. Okwakufanele lidingiswe waliqamba ngokuthi ngumkabayi. Kwathi leli elinye wathi ngumama. Ngoba lalizothile kanti udadewabo wayenamehlo aphapheme athi uma ebuka ngawo uyise washintsha isinqumo sakhe. Kwenzeka insambatheka ngesikhathi isizwe silindele isinqumo senkosi ngengane okufanele idingiswe ngo kodwa uJama evele ekhipha izwi lokuthi akukho ngane yakhe ekufanele lokho. Ngamanye amazwi wayethi akukho ngane yakhe ezobulawa. Kwala noma izikhulu zezwe kanye nabafowabo omkhwelo nomhlaba bembonisa ukuthi lokhu kuzodala umkhokha ezweni lutho kwaba bazishaya ngendlebe etsheni. Wabatshela ukuthi nguyena inkosi futhi abantwana ngabakhe, ngakho akukho muntu ozomtshela ukuthi akenze njani. Uma kukhona umkhokha ongahle uvele uzovelela yena. Okubuhlungu-ke ukuthi umshophi kawuvelelanga yena kodwa wavelela undlunkulu wakhe ngokuthi wedlula emhlabeni washiya lamawele akhe. Singasho ukuthi kwaba induku lena eyagqema udume olukhulu ekhanda likaJama. Wafa olwembiza ngoba okhothama nje undlunkulu akashiye umfana ozoba indlalifa. Noma umuntu oyobusa esikhundleni sakhe uma esekhotheme yena. Usele lapha phambi kwakhe namantombazanyana amabili angasho lutho ngokwesiko lesizwe. Kwamhlupha lokho uJama, kodwa kwaficakala ukuthi amazwi athisala kutshelwa sibona ngomopho. Kufanele awagwinye eshisa umntakandaba. Neminyaka yayithanda ukuhamba kufanele inkosi igane ukuze phela kutholakale umfana oyothatha isikhundla sokubusa izwe uma yena esekhotheme. Kwasuka omkabayi nomama baqonda endodakazini kamanyemela wakwaSibiya wayoshelela ukuba izogana uyise. Noma le ntombazana yayindala kunomkabayi kodwa babengabangani abakhulu. Kuthiwa wavumela phezulu uJama ngesikhathi amadodakazi akhe emethulela lelo daba. Le ntombazane igama layo kwakumthaniya. Ngekhulu inhlahla umthaniya wafika wamzalela indodana indlalifa. Kuthiwa wabonga kakhulu uJama wathi, bantabami nenze ngakhona kokungilandela umntakazingelayo uyisemkhulu kamthaniya ukuba azongizalela inkosana. Wayiqamba indodana yakhe ukuthi ngusenza ngakhona. Phela usoyijisa akuyona indodana kaJama. Kuthiwa weza ethwelwe ngunina, intombazane yasebuthonga. Kuthiwa yabonwa ngababheki besigodlo ukuthi zithwele. Wamphatha kabi uJama, kodwa wathi ilungile mayilethwe esigodleni nesisu sayo. Phela wayengakafiki umthaniya leso sikhathi, ngakho uJama wayesashaywa yisizungu. Ingonyama usenza ngakhona kaJama, kuthiwa izikhulu zakwaZulu kanye nesizwe sonke kwaziphatha kambi ukungatholi kukaJama inkosana. Kodwa okwaphatha kambi kakhulu ngamadodakazi kaJama, uMkabayi kanye nodadewabo iwele lakhe. Umama ikakhulukazi uMkabayi, ngoba phela nguyena okwakufanele egoduswe, kodwa uyise wamvikela esikhundleni sakhe, kwakhothama unina amthandayo. Phela uMkabayi nomama babengamawele. Ngokwesiko lesiZulu, ukutholakala kwamawele kwakusho umkhulu umkhokha, ngakho kwakufanele elinye lendiswe libulawe. Odabeni lukamama noMkabayi, ngumkabayi kwakumele agoduswe, kodwa uyise uJama wenqaba naye. Lo mkhokha wagcina udle undlunkulu kaJama, nguyena phela owagcina ekhotheme washiya uJama engenayo inkosana. Kwasuka uMkabayi benomama baqonda endodakazini kamanyelela wakwaSibiya bayoshelela ukuza izogana uyise. Kuthiwa uMkabayi nomama bebethanda lo dade, bemthandela ukulunga kwakhe. Noma nje lo dade wayemdala kunabo. Le ntombazane igama layo kwakungumthaniya Sibiya. Kuthiwa umthaniya wayengomunye wezintombi ezazizimisele ezingaqomile, elindele ukuthi abazali bakhe bememulise. Kodwa abantwana benkosi balubeka lonke usizi lokushiwa ngunina, bacela ukuba azobabheka njengonina wabo. Bathi inkosi uJama kayinanazanga, yamvumela phezulu, wagana kanjalo ke umthaniya egana ingonyama uJama. Isifiso sabantwana benkosi basasheshe zaphenduleka, ngoba umthaniya wakhulelwa wazibula ngomfana. Umuntu owajabula kunabo bonke waze wakukhombisa ngezenzo kwaba inkosi uqobo. Kwathi lapho sekufika isikhathi sokuthi imethe igama, yabiza amadodakazi ayo yathi iwancoma. Nenze kahle ngakhona bantabami ngokungilandela umntakazingelwayo uyisemkhulu kamthaniya ukuba azongizalela umuntu engiyothi sengiphumulile asale abheke izwe likababa. Wayiqamba indodana yakhe ngokuthi ngusenza ngakhona, ethi nenze kahle bantabami. Kuthiwa izwe lonke lakuthokozela kakhulu ukuzalwa kukasenza ngakhona, yingakho nje umthaniya ehlonishwa kangaka kwaZulu. Kwaze kwathiwa nezwe likamthaniya kuze kube manje, ngoba ebe ngunina walo walizalela inkosi indlalifa. Umthaniya waphinda wayizalela inkosi indodakazi uMawa. Ekukhothameni kukaJama, usenza ngakhona wayesemncane ukuthi angathatha isihlalo sobukhosi. Wase ebanjelwa ngudadewabo uMkabayi kaJama. Kwaze kwathi esekhulile usenza ngakhona wathatha ubukhosi, kodwa kuthiwa uMkabayi wayebelusile ubukhosi. Kuthiwa wasenza ngakhona wayengumuntu olungile futhi iyinhle lensizwa, yokho yaganwa kakhulu nje. Kuthiwa usenza ngakhona wagana ngamakhosikazi amaningi, waba futhi nemizi eminingi. uMkabayi nodadewabo uMama kanye noMawa kabazange bagane, kodwa bagcina sebenemizi yabo ababebusa kuyo. Umuzi kaJama uyise kasenza ngakhona kwakuthiwa kukwaNobamba, lapha akhulela khona usenza ngakhona. Imizi kasenza ngakhona yona kwakuthiwa kusesiklebheni kanye nakwaZondela. Amakhosikazi kasenza ngakhona indlovukazi yakhe yokuqala uMkabi wayenendlu yakhe eyaziwa ngokuthi kukwaNohini. Kuthiwa lo ndlunkulu wazala ingane yokuqala yashona, waselandelisa ngentombazane igama layo kwakungunozinhlangu. kulandelwa umfudlana wakuleyo ndawo okwakuthiwa umzinhlanga ongenela empembeni. Umkabi uzala ngusodubo wakwanzuza. Unkosikazi wesibili kasenza ngakhona kwaba ngufudukazi uMacele, yena-ke akatholanga umntwana. Unkosikazi wesithathu kwaba yintombi yaselangeni uNandi, ozalwa ngubhebhe wasemzini wasebozeni. Kunina umfunda wakwaqwabe, yena wazala uShaka, inkomo eyakhala emthonjeni izizwe zonke zayizwa ukulila, kanye nodadewabo uNomcoba. Inkosikazi yesine ngulangazana, indodakazi kaGubeshe wakwaGazwe, yena wazala indodana eyodwa egama layo kwakunguMagwaza noma uNogqobo. UMagwaza wafela encome empini kaZulu namabhunu ngesikhathi sikaDingane. Unkosikazi wesihlanu kwaba uMzondwase wakwaZungu, owaba ngunina kaMhlangana, owakha itulo noDingane lokugodukisa iLembe uShaka. Kanti naye uzofela emhlangeni ngenxa yetulo elase liboshwe nguDingane kanye nomkabayo. Unkosikazi wesithupha nguMpikisane, indodakazi kaMlimela wasemaqungebeni, lona-ke ngunina kaDingane owalandela uShaka ebukhosini bukaZulu. Unkosikazi wesikhombisa nguMagulana kaNtshongolo wakwaNene, wazala indodakazi egama layo ngusikhakha owendela kuDingane kaHlakanyane waseMambatheni. Unkosikazi wesishiyagalombili nguBhibhi kaNkobe waseMabheleni, lona ngunina kaSigujana okwakufanele athathe ubukhosi bakwaZulu ekufeni kukayise. Kodwa-ke wabulawa nguShaka ngesandla sikaNgwadi. UBhibhi wabuye wathola umntwana wentombazane ogama linguNonqotho owendela kumlandela wesizwe sakwaMthethwa, waba ngunina kaSokwetshatsha, wabuye wazala uNdlebezomlilo kanye noMzucuba. Kwaba ngabafana bodwa abantwana bakaNomnqotho. Unkosikazi wesishiyagalolunye kwaba nguSongiya, indodakazi kaNgotsha wakwaHlabisa, nguyena owazala uMpande owabusa isizwe sakwaZulu ngemva kukaDingane, kanti nguyena owaxhuma uliba lobukhosi bakwaZulu. UMpande wayelanywa indodakazi uNozicubu, waphinde wazala uNzibe owabulawa ngesikhathi impi kaShaka iyohlasela oBhalule. UNzibe wayelanywa nguNtsikilili owendela kuMalanda, indodana kaVilane yakwaMkhwanazi, uNtikili uzale uSomkhele. Unkosikazi weshumi kwaba ngukaSondaba, igama lakhe asilazi kodwa kuthiwa kwakuyindodakazi kaSozindaba wakwaButhelezi, wazala umfana ogama lakhe kunguBhakuza, noma wabuye waziwa ngokuthi uMahebana, owabulawa nguShaka ngempi yakwaMthethwa nabakwaButhelezi, ngoba wathola amahemihemi okuthi uBhakuza nguyena usenza ngakhona acabanga ukuthi uyomlandela ebukhosini bakwaZulu. Unkosikazi weshumi nanye kwaba nguNcaka, indodakazi kaMncinci, inkosi yakwaQwabe, yena wazala indodana egama layo nguKholekile, owabulawa ngamabhunu encome kanye nomfowabo uMagwaza, ozalwa ngulungazane ngesikhathi sempi kaDingane namabhunu ngo-1838 encome. Ayamaningi amanye amakhosikazi kasenza ngakhona, kanti amadodana akhe kwakungungujana, Sigwebana, uMfihlo, uNgqungu kanye noNxoshana. Kanti amadodakazi kwakungunomanqe, Baleka, hhayi okaKhongolose, kanye nomatlwa. Siyabonga-ke, uphela lapho umlando wakwaZulu. Wesibongo sakwaZulu. Siphinde sibonane futhi makhaya na Vistigama. Siphinde sibonane futhi kolandelayo.